Njoba wazi nje ukuthi angisiyena umfana owande emlonyeni kakhulu ngibhove elincane mina. Awuthi ke nguthintele lapha emuva khona ngizobavala umlomo kokugcina ke ngcina namhlanje. Awulale nanakho.
Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Ndobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel, kuyinjabulo kakhulu kuba nawe. Nawe mfowethu oyibukayo le video kodwa ongaka subscribe, siyacela ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo iyodwa video esifakayo kule channel yethu. Nazi ngiza nazo kuwe engithatha kumthombo othembekileyo. Sekubeni ungaboni ngasolinye kubalandeli bakamaskandi ngemuva kokuphuma kwesithombe sika Lusanda Khumalo ozalwa ngumgqumeni. Lesi sithombe sibukeka njengeCD cover uma usibuka. And kulesi sithombe uLusanda uyibiza ngebhova elincane. Uzokhumbula embukela ukuthi nomdumazo mfoka Mhlongo ngunyaka odlule lapha nuke wayebiza ngebhova elincane. Abalandeli bakamaskandi ke baye badideka ukuthi ubani kahle kahle ofanele ukuzibiza ngaleli gama. Bathe basedidakele kunjalo kwaqhubuka ingxabano enkulu laphana enkundleni zokuxhumana bephikisana abalandeli bakamaskandi. Kodwa njengendobane TV sikwazile ukuthi sikutholele ama-comment amabili, enye evela kuShenge waseMtuba, enye ivela kuLindokuhle. UShenge ubeke ukuthi ngampela leli gama elithi ibhova elincane limfanele umdumazi ngoba simbonile umdumazi elwa phambi kwethu. Siyasazi ke isilwane esiyinja ibhova ukuthi isilwane singahlezi, so umdumazi ubonakele elwa evalelwa eyitudo, evalelwa emcimbini yonke kamaskandi, evalela kuphi nakuphi umdumazi, kodwa waqhubeka walwa wakhombisa ngampela ukuba yibhova. So abalandeli basebebona ukuthi ke kumfanele ukuthi abe yibhova elincane. Wasebe ukuthi uLusanda yena akaziwa ngalutho, ayikho into esingathi simthwesa leli gama simthwesela lona ngoba ayikho into etheni esiyazi ngaye. Akufaneleke uLusanda aqale azibonakalise kuqala yena ukuthi limfanele leli gama, mhlambe ke senganikezwa ngokubeka kwaShenge lapha. Wayesebuya ke uLindokuhle wayeseveza ukuthi yena ubona leli gama leli lifanele yena uLusanda ngoba kahle kahle igama elithi ibhova igama likamkhulu kaMgqumeni. Leli gama leli lithi ibhova likadikadika eladikadika umuntu ekhathele ebuya ukhulini. So leli gama leli igama likamkhulu kaMgqumeni, kanti nalele lithi idlamanzi nalele lithi futhi igcokama amagama lawo kamalume kaMgqumeni. So lawo magama onke uMgqumeni wayewasebenzisa ngoba kwakungamagama vele asekhaya. So naye uLusanda kumfanele ukuthi engalisebenzisa leli gama lithi ibhova elincane ngoba uthatha ibrand kababa wakhe, uthatha ibrand yakubo. So kahle kahle uLindokuhle laphana uthi akahambisani nalokho kusho uShenge laphana. Mina ke embukeli weNdobane TV sengifisa ukuza kuwena ukuthi ngabe uyibona kanjani lento eyenziwa uLusanda? Ngabe uyibona njengento e-right ukuthi alise umdumazi ngaleli gama, noma mhlambe ubona umdumazi e-wrong ukuthi athathe i-brand yakomunye umuzi azoyifaka kuyena? Ngoba siyazi ukuthi ngesiZulu kuthiwa ifa la kwenyindlu alidliwa kwenyindlu. Ngabe uvo lwakho lithini ngalolu daba mbukeli? Siyacela ukuthi ucomment laphana kwi-comment section. Mina nani siyohlangana ngokuzayo.